Henare Wepiha Te Wainohu, 1882-1920, was a notable New Zealand tribal leader, Anglican clergyman, army chaplain. Of Māori descent, he identified with Ngāti Kahungunu and Ngāti Pāhauwera iwi. He was born in Mohaka, Hawke's Bay, New Zealand in 1882. References